Maleso utsana
utsana le juda
are kisa
mo are kisa mo
utsana le juda
se utsana le juda
are kisa mo
are kisa mo
utsana le juda
utsana le juda
are kisa mo
are kisa mo
I wear na ole mene mene wear na
ole mene mene
tegele
Oh, Farazei.
Mene, mene, tekele, mene,
mene, mene,
tekele.